Hei āpōpō tūai te hui whakamaharatanga kia whetū Tirika Tene Sullivan, ko tahi marama I muri mai I tōna matenga. I tūai a hei māngai tōranga pū mo te rohe o te taitonga, mo te toru te kau tau. He oi kāori ia I pīrangi kia tangihia tōna tū pāpaku e te iwi whānui. No te karere te maringa nui, I whakai tōna whānau ki te kōrero kia tātou I te rangi nei.
Koinei te whānau pani a whetū Tirika Tene Sullivan.
We had to be strong for mum. She knew what was happening to her. She knew she was dying. And we just tried to love each other and speak to each other as much as we could on the 7 days until she actually died. It was traumatic and extremely, extremely sad.
That was perhaps the hardest part of it, that you could see her slowly fading away.
Ko ia te wahine Māori tuatahi I noho ki te tēpu minita. Nānā nō te huarahi I para mō te wahine.
That was at Parliament, and that's where I learned to ride my bike down the corridors, and that's where I learned to use skates. Mum would hold my hand and we'd go up and down the corridor.
Ahakoa tōna ingoa ko te whāia o te whare. Kāre ia I pīrangi kia tangihia ia e te motu whānui.
She wanted her immediate family to surround her, even after death, and to be with her in her most private space. No, no, we had her body in complete display of beauty. The makeup artist put the most amazing makeup on her. Her hair was freshly tinted. She had on her opera outfit that she'd wear to the opera.
Ko ia hoki te mutunga kē mai o te ao hanga kākahu.
And to have a mum like that, most kids are embarrassed about what their parents wear. No, not me. I would try and emulate what my mother wore.
Ko whakaritea e te whānau he hui whakamaharatanga ki āia. E mea ti ana ko te tini me te mano ka tai ake.
So, but to be at home in our double bed and sort of wake up and not have whetī there, it's a big hole.
I have to learn to be as loving as mum.
He whetū kō rako rako. E kore rawa e tineia. Ngā hui a Wade, te kariri.